yote yatakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. Na wazee wote watakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. Watakuabudu Bwana, watakuimbia Bwana, e Bwana, haleluya Bwana. Watakuabudu Bwana, watakuimbia Bwana, e Bwana, haleluya Bwana. Watakuabudu Bwana, watakuimbia Bwana, e Bwana, haleluya Bwana. Watakatifu wote watakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. Watafurahi Bwana, watafurahi.